Ninzamutokoza bwanji Ambuye Ninzamutokoza bwanji Ambuye Ninzamutokoza bwanji Ambuye Ninzamutokoza bwanji Ambuye nalamitashashani mwelesa nalamitashashani mwelesa nalamitashashani mwelesa Shashani mwelesa. He gives me his mercies. He gives me his love. He gives me everything I need. Ambuye. He gives me his mercies. He gives me his love. He gives me everything I need. Ambuye, Ninzamutokoza bwanji. Ambuye, Ninzamutokoza bwanji.
Namu.